Ayitlangeni la lana itlanga Ayitlangeni dithele tithangana tindoda unga Mr. Du na Steavy Boy uta yendla elava kutsaka ntlela ri zarisha nyamuntla ni valandzeli va hina Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa
ulamula busha ni maphoyisa emadzala matele uphuza leri ri lavaka ema drumsticks ma le henhla ka tibora vors DJ kupulanyana volume nini vanghani va tikhariya va focus va khome mali ya le overseas ku dyiwa ti-dollars ni vula va godfathers ama mafia van'wanyani ni ma 2x2
Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa Ayitlangeni hiku Ayitlangeni ehe Ayitlangeni hiku tiki Ayitlangeni kwaswa
Hey, what about?